And of course, siyabonga kakhulu ukuthi uthathe isikhathi uze uzoba nathi namhlanje sikubingelele ubelele nabalaleli.
Siyabonga kakhulu kuwe sigcemeza la kuwe Mroza. Ngiyabingelela futhi nakumphathi Steshi uSibongi. Siyathanda ukumbonga uNkulunkulu. Noma kunje siphamisela amehlethi siphamisela kuye.
Yes.
Sizokusho ke ukuthi abantu bazi bezwe ngathi bathole first hand information. Kwathi ke the following Sunday wabuya wasebenza kwaseke bayathi she was on air ngoba bayamazi ukuthi uyawuthanda umsebenzi wayesemoyeni. I-voice yahamba esemoyeni, ayi kwathi ke ngomsombuluko wakhona samthatha sammikisa esibhedlela sayawenza ukuchecka ukuthi kwenze njani kahle kahle ngoba initial makucala bonke abantu bezwa ukuthi wayeshaywa isibhongo sasikhulekela wasathula sasesithi asihlole ukuthi yini engaba semzimbeni enyameni. Sazi sesiyahamba ke siya naye esibhedlela. Ungenile ke esibhedlela that last Monday, I know. Wathi uma efika khona ke abodokotela bamchecka, bamcwaninga, bachecka yonke into, bamixa, baze bamixa theater, benza i-operation ukuze ukuthi bakwazi ukuthola ukuthi kwenze njani. Base befika ke bethola ke information ukuthi mase becheka into esifuna ke uyasisa umphakathi sase abantu bonke ba South Africa abalaleli bokhozi. Ihlobo, friends and family, nabangani bonke bakuzwe ngathi sikusho bathola ukuthi ke une lung cancer. Okusho ukuthi ba discover lokho ke ukuthi uZanele une lung cancer. Now sithi ke thina ke njengabantu bakaNkulunkulu siyamthemba uNkulunkulu.
Yes.
Loku okufikile ke abantwana bathuke kakhulu, umndeni uthukile. Abazalwane abebelokhu bekhona besikhulekela bekhuleka nathi naba abazalwane nabangani befamily nabe nebakhuzanele bekhuleka kanye nathi besiqinisa bonke bethukile wonke umuntu uthukile. Sithi ke sase sithi makunjena thina sazi ukuthi siphakamisela amehlo ethu ezindabeni la usizo lwethu luvela khona. Usizo lwethu luvela kuJehova owenza izulu nomhlaba. Sithi ke asisho ke lokhu sikubeke bakuzwe abantu bonke, sibonge nemikhuleko, sibonge nesupport esiyitholile, umthandazo from family, imindeni, abangani, izihlobo nabalaleli bokhozi nabo bonke abantu base South Africa nasemhlabeni abakhathazekile ngoZanele Mbokazi, abamthanda kakhulu, abakhathazeke ngaye. Sithi siyakhuleka egameni lika Jesu ukuthi alulame. Siyabonga kinonke ukuseka nokuthi nime kanye nathi ngalesikhathi. Engifuna ke futhi ukusho ukuthi sibonga amabandla nje, angikwazi ukuwabalula ngamanye namanye amabandla nabefundisi baphuma bangena bafona bemhlola esibhedlela, abanye baflyer from different parts of this country beza bazomhlola baletha umkhuleko. Sithi siyabonga, sicela ke nichubeke nikhuleke nakuyifamily yakhe enkulu ayithanda kakhulu eyaseshilo khona la ikhola uKhozini. Sithi abanye sizwile ukuthi sebakhe ama prayer groups, abanye sebayathandaza, abomama bayathandaza, bayamthandazela, basenda ama message bekhuleka imikhuleko eminingi. Siyabonga, siphakamisa izandla siziphakamisela uNkulunkulu sithi siyabonga. Okugcina ke ngifuna ukusho ukuthi kumcwa kakhulu ukuthi ngisho ukuthi sichubeke sithandaze, sicele emphakathini wonke, sicele ezweni lonke, sicele nakuma media houses ukuthi le statement esisikhiphayo yi statement lesi esi-official. Siyacela ukuthi yona information esoyikhipha, siyacela ukuthi banike ifamily i-privacy ukuthi ifamily idile nale simo ebhekene naso. Isese kushock njengamanje, sesemangele kodwa amehlo ethu aphamiselwe kuJehova. Siyamethemba. Sithi bazalwane indawo ngeyindawo asimkhulekeleni ukuthi uNkulunkulu enze umangaliso. UNkulunkulu uyayenza imangaliso. Amphilise, amkhulule. Sicela lokho nje kubo bonke abantu ukuthi kube neprivacy yokuthi sikhone ukudila nalokhu, simanage nabantwana nayo yonke into. UNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu anigcine. Singaba kaJehova, asicedwa.
Mhlambe business manager Mapholoma ngingafisa ukuthi sidlule size ngakuwe nokubonga lokhu othe wakwenza njengomholi walomsakazo waleli khaya uKhozi FM. Siyazi ukuthi uAfrika bunjalo, sisenyangeni yobuAfrika njengamanje siqhakambisa uAfrika. Kuye ukuthi mase kwenzeke into ekhaya bese nibizwa nonke, nihlaliswa phansi, nitshelwe nonke ukuthi kwenzakalani ekhaya. Mhlambe sicela nje siqale sikubonge kulokho.
Yep. Ngiyabonga Mroza. Ngithanda ukugcizelela kakhulu into esho umfundisi ukuthi ngicela sihloniphe ifamily. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi it's tempting ukuthi singene ku social media sispeculate sibhale izinto kodwa umndeni usubikile ukuthi kwenzakalani bayicela iprivacy ngicela sikhloniphe lokho singenze ama speculations sakhe itori ko social media uma isimo sikanje kubalekile ngempela ukuthi abantu sibaseke futhi sikwazi ukuthi sibathumele imkhuleko ukuthi bakwazi ubaqini badlule entweni kanje bengadili nezinye izinto ezingekho around right. situation so ngiyacela ukuthi sibahloniphe njengoba bacela iprivacy and futhi singa speculate ko social media I think umbishop ufisefikile wayisho indaba njengoba injalo akukho okunye okushodayo lana I think siyabonga kakhulu ukuthi nize nizosicacisela
ngiyabonga kakhulu akukho okunye okushodayo lo engushilo engingakueda ukuthi i-information bazoyithola epageini lika Zanele Mbokazi on social media platforms baphinde bathole i-statement sengishilo abazofuna i-statement information whether it's ama-media houses baphinde bakwazi ukusithola ku-Crown Gospel Music Awards i-page lakhona uNkulunkulu anibusise ngisho lamagama nje ngicina amahubo athi abamethemba uJehova bafaniswa nentaba yaseSiyoni engana uzanyazanyiswa njengoba izintaba zihaca iJerusalema kanjalo uJehova yabahaca bangabakhe kusukela manje kuze kube phakade abamethembayo sithemba
yena Sibonga kakhulu. Lokhoza FM bekade kuyilezo simamezelo ke besitha sizidlulise. So kona wonke umuntu obhala izinto singahambe edelete ke manje ngoba uyabona ukuthi wonke kade ukubhala akulona iqiniso. Mbroza singena nje kona nje bayibhalile indaba. Maye abantu abaningi sebecabanga ukuthi isikhonto esiyenzekile. No, come on guys.
Yeah.
Come on. Kanjani uma ukuthi kona umunye umuntu onenhliziyo ongakwazi ukusheshe amukele. How bengakezwe usethwala izo ndaba.
Kanti asilona neqiniso.
Ayilona neqiniso. Ayibe